Neza nibyo ndakwipfurije, we munywanyi wacu buri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turi ko turagushikiriza. Sangwe ikazi mu makuru agezweho ariko aravugwa cane hirya nino ngamo igihugu c'u Burundi. Mu gihe ngo nkuru turaza kugaruka ku makuru yihuta ariko aravugwa cane hirya nino, hari amakuru arabana n'umutekano, amakuru arabana na politike ndetse n'izindi zose mba mwaranyegejwe. Amwe mu makuru turi buze kugaruka ko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barabandanye guhagarikwa vy'agasakisaki. Hari bamwe mu ndongozi z'umugambwe seneri bahagaritswe, turaza kumenya ico bagirizwa, ariko bamwe bamwe bakabagirizwa gukorana n'imihari yitwaje ibirwanisho. Nibande bahagaritswe, bahagarikiwe he? Amakuru dufise aratangaza iki? Ivyo byose turaza kubimenya muri ano makuru. Ubusuma bukobwa na bamwe mu bari mu nzego z'ubutegetsi burabandanya. Turaza kugaruka kuri bamwe mu bihangange bivurwa yuko boba bagira uruhara mu inyuruzwa ry'itunga rya leta, ndetse tuzi no kuraba ico bamwe mu banye politike babona kubirabana n'ivyo bikorwa biriko birakogwa na bamwe mu bari mu nzego z'ubutegetsi. Amakuru yose twabatohoreje mukaza kuyakurikira mnyidonido kumwe n'izindi zose nakubwiye mu mfunyapfunyo uripfuza kurajwara natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Tugereza kuraba handitswe ijambo sabone ugafyonda ko nimba ukoresha igifaransa na ukoresha ururimi rw'icongereza ukaraba handitswe ijambo subscribe maze ugafyonda ko dushize ko inkuru igaci gushikira mu bambere. Sangwa kaze rero we mu nywanyi wacu tugiye kubana ashobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi cyangwa se utwumviriza uri mu bihugu by'abanyi, ndetse nawo buri hirya nino ku mugabane wa Afurika, namwe muri mu makungu ya kure. Ndabaha ikaze cyane muri ano makuru ngira turabire hamwe. Imbere y'uko turaba izindi nkuru zose ziriko ziravurwa mu birabana n'umutekano ndetse na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNR bahagaritswe n'ico bagirizwa, reka tubanze dutangurire kuri ino nkuru irabana n'ivya politike. Abahinga mu vya politike barashira habona bamwe mu bategetsi bagirizwa ubunyonyezi bw'itunga igihugu, ndetse umwaka ukaburumanye president Ndayishimiye atwaye u Burundi. Abo bategetsi babandanya kwikorera ivyo bishakiye mu kunyonyeza itunga igihugu. Reka tubanze dukurikire no nkuru twumvirize namwe banya politiki ico bavuga, nyuma yaho ndaza turaba n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa.
Tukabona umukuru w'igihugu agiye hanze afata indege nk'umunyagihugu wese, ahubwo bagaca bafata iyo ndege bagashira ku idrapo ry'u Burundi, aho warikuye kubona indege y'u Burundi iriko ku idrapo ririko ritavako ryamako y'u Burundi, mugabo gacu sanga imbere hariko ku idrapo y'u Burundi, mugabo ahajya ku mpande no ku mpande y'indege usanga hamanitse idrapo ya Kenya, y'Uganda, ya Egypt, gucyo. Ivyo rero twibaza yuko imwe tuba turavuga tuti nta mwidegenzyo kimwe twita kwigenga independence ishoboka mu gihe umuntu akiteza amaboko twifu.
Mu gisata cy'ubutunzi haravugwa ubusuma bukogwa n'abagize leta y'u Burundi bose bakingiwe ikibaba n'inama ngenguza amateka na nshinga amateka. Mu kwiba ayo mafaranga leta ifata ikategekanya mu mafaranga izokoresha ku mwaka amafaranga yo gutunganya indege zitahari. Ishyirahamwe Olicome naryo rikaba ritaja kure y'ivyo vyagirizwa abo bantu bariko baranyonyeza itunga ry'igihugu. Umwina wo kurya ivyabo n'ivy'abandi ngo niwo ubatuma gukora ivyo. Abarundi nabo badahagurutse ngo bagwanye bene ubwo bunyonyezi. Igihugu c'u Burundi ngo kirashobora kuzimangana abarundi bose barorera.
Kindi twagomba gushikiriza, murabona n'ivy'u Burundi burakenye ariko mwitwibuke ko igihugu kugira gikwize imyaka 60 cikukiye ku buryo bidashobora gusigurika na gatoya ingene igihugu kuva mu mwaka 2005 caronse indege zishika kuri 4, mugabe izo ndege zose ata muntu n'umwe yokubwira iyo zaciye, kandi leta ibanda gitegekanya amafaranga ku mwaka ngo yo gutunganya indege, kandi kuva iyo myaka yose ninga 15 baguma babikora mugabe atandege nimwe igihugu gifise. Tukabona umukuru w'igihugu agiye hanze afata indege nk'umunyagihugu wese, ahubwo bagaca bafata iyo ndege bagashira ku idrapo ry'u Burundi, aho warikuye kubona indege y'u Burundi iriko ku idrapo ririko ritavako ryamako y'u Burundi, mugabo gacu usanga imbere hariko ku idrapo y'u Burundi, mugabo ahajya ku mpande no ku mpande y'indege usanga hamanitse hamanitse idrapo ya Kenya, y'Uganda, ya Egypt, gucyo 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 gucyo. Ivyo rero twibaza yuko umwe twa turavuga tuti nta mwidegemvyo kimwe twita kwigenga independence ishoboka mu gihe umuntu akiteza amaboko. Twifuza rero yuko ivyo bintu vyo kuri vyo hagarara igihugu aho kuza turavuga ngo turigenga ngo twarikukiye tukiri inyuma kugeza kuri urugero twe tubona yuko mu vyukuri aragatukisha uyu gucacu ikwiye guhagarara kandi ibi bintu byose nta bandi bantu babituma atari abantu b'umwina bipfuza kuronka ibyabo n'iby'abandi bakibaza ko ari bo bonyine bagomba kubaho bonyine. Turasavye rero mu vyukuri leta ivyo bintu byicarire cyangwa ihagurukire kuko twebwe turabona neza yuko hamwe twoguma tugenda gucya igihugu zava kizima nka sose turorera atanu mwari kwa kirica bikoze
uwo yari Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicome kishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta. Abanyagihugu bavuga ko bariko baratahura igituma umukuru w'igihugu Farisito Ndayishimiye yavuze ko itegeko rivuga kwerekana amatungo imbere yo kwinjira mu mabanga y'igihugu ryo kurikizwa kubogega nawe arimwo. Hama inyuma y'akanya gato aca yisubira ko ngo ntibikenewe, bamenyesha ko yisubiye ko kubera yabonye ko nawe agiye gukora nk'abandi banyonyezi bose ngo yashatse kwikingira yamara ngo byose bizoja ahabona.
Ngivyo rero bimwe mu bivurwa mu bihanganye mu bategetsi ngam igihugu c'u Burundi. Dutandukire turabe mu vya politike ariko n'umutekano igitega hari bamwe mu barongo uyu mugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega bapfunzwe bakabapfunzwe haho nyanzwe amategeko. Uyu nawe na wundi n'uwitwa Anacrete Hatungimana akaba ari umunyamabanga w'umugambwe CNL ni muri komine Itaba ho mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi yagaritswe kuwa 25 rusama n'igipolisi camusanze akorera ku ivuriro ritoya rya Buhinda imbere y'uko ajanwa mu gashoka komisari ya gipolisi ya Gitega aho apfunyiwe kuri ubu. Amakuru rero adushikira kandi yafitiwe ivyemezo nuko atarigera abazwa n'inyamirama bicanke ngo yumvirizwe n'umucamanza. Hatungimana akaba akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Igipolisi rero kikaba kimyekeka ko gakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho nk'uko amasoko yegereye iyo dosiye abivuga. Ivyo birego nivyo ngo bamwagiriza kuri ubu ngubu rero ngo kandi bamwe bamwegere bakavuga ko ivyo birego bidafashe apfunzwe aziranga imvo za politike kandi ngo azira ko ari umunywanyi w'umugambwe CNL niko abo muri uyo mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi muri Itaba abishikiriza. Umuryango wiwe ukabura tabaza ugasaba kandi ko boronswa insiguro ku gituma waba apfunzwe binyuranyije n'amategeko. Bakibaza bati ni gute umuntu amara iminsi irenga 20 mu gashuro k'igipolisi atakurengukishwa imbere y'inyamiramabe. Niko bamwegereye rero bashoboye kubwira abamenyesha makuru ubacu. Mu Burundi ndakwibutse ko igitabo c'itegeko mpanavyaha kivuga ko upfunzwe adashobora kurenza 72 mu gashuka igipolisi canke se izindi nzego zijejwe intwaro igendereza ryonyene n'iryo rifise uburenganzira bwo gupfunga abantu ku kiringo kidatomoye nkuko amategeko abisigura nga mu Burundi. Abo mu muryango wiwe rero hamwe n'umugambwe komokamwe bakaba basaba ko ari kugwa siwe wenyine kuko inyuma y'ibitero vya Gisagara ca Bujumbura ndetse n'imbere yaho haragiye akunda kumvikana abanywanyi b'uyo mugambwe bapfungwa ku karenganyo bikekwe yuko baba bakorana n'imyari yitwaje ibirwanisho. Ibitero vyabaye mu Gisagara ca Bujumbura bikagwamwo abantu ivyo byose Jirase Nabirabe akaba yaravyegetse ku mugambwe CNL ivyo abantu bamwe baneguye kuba umutegetsi nk'uyo yagiriza abari mu mugambwe utavuga rumwe n'urutegetsi akawagiriza ivyaha atavyemezo atanze. Nayo rero amwe mu yaragezwe ku cane mu kanya n'ayandi araba ariko aravugwa muraza kuyakurikira mido nido uko turaba duhejeje kuyatohoza. Ibihe byiza nivyo ndakwipfurije kuri wowe ubana natwe.